reka nsubire ndagwe kadze nshuti munywanyu wacu ndagwe mwiriwe canke umwana mutewe bivanye naho merereye kuri mwese mumvireza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV ndagwe kadze kuri wewe umvireza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumvireza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini kandagwe kadze nshuti munywanyu wacu kuri wewe umvireza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye abari nga ku mugo mukuru wa politiki Gitega aberereye irya nino mu gisagara c'ubudadaje ubujumbura nawe mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu muhawe kazi reka rero nsubire ndagukengurukira cyane inshuti munywanyi kuri waje gukyona ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba muri kumusi video urabanditse ijambo sabone fyonde ko uracabona rakazi ujyana wanyu fyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata cha politiki umutekano n'agateka kazi na muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha makuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bakorera irijyana no mu karere k'ibiyaga binini gushika ubu ngubu rero ingingo nkuru nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yaje kudushikira mu nyuma z'amajambo akomeye cyane yarahejeje iminsi itari mikeyi avugwa nga mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu nyuma y'ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza ubwo yari mu cankuzo na nyuma yaho mu ijambo risoza umwaka ubwo yashikirije ijambo rikomeye cyane ku gihugu kibanye cy'u Rwanda avuga yuko rero ico gihugu nyene arico gicumbikiye abicanye kikaba gihaba gitanga indaro nanone ku mugwirira ditabara ugwanya leta y'u Burundi akakanya rero Colonel Senateur Reverie yarundi kuri yo munyamabanga mukuru umugambwa uri ku tegetse wa CNDD-FDD nawe nyene atakurya umuntu wayemeje ibijanye nuko umwanya ku mwanya ntambara ishobora gutangura bivanye n'amajambo akomeye cyane ashikirije reka rero mbahe akakanya kandi akaniko karyo kugira ngo twumvirize aya majambo akomeye cyane ya Colonel Senateur Reverie yarundi kuri yo munyuma turi buze kugaruka tubashitsa ko idonido kuri aya makuru akomeye cyane n'ayandi makuru avuye muri Permanence Nationale akakanya turafise rero amakuru akomeye cyane dukuye nanone ahantu akomeye cyane mu nyuma z'uko ari amakuru turonze mu ibanga ntangire tugera tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido Evariste Ndayishimiye gushikungu rero nubwo biruko amakuru adahumurize adushikiye akakanya arateye ubwo bakoronel Senateur Reverie ndi kuri yo niki ashikirije nanone ku mugambwe uri ku butegetsi mu gihugu kibanye cy'u Rwanda niki rero yoba akojejemwo mbabise nkuko amasoko yacu avyemeza muze kunyemera rero byose byose tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahijije kudushikira tubipfurije gutangura umwaka mushasha wa 2024 Imana izobane namwe mbaye kadze nimuyumvirize munyuma turubuze kugaruka dutanga umuco kuri byose Colonel Senateur Reverie yarundi kuri yo ashikirije tubashitsa ko nido ry'amakuru twabateguriye.
Bya mbere riba mu bihugu. Nuko iyo bagiza yuko ufisa abagenzi nabase. Kahise k'igihugu karatwereka yuko u Rwanda kuva ku ntwaro za cyami twamye sinovuga turabana ribi muganze kwame dukozanya ko sije twifuza mugabo muga kuva kera ubu rero ibyashitse mu 2015 ariho cyose bikomoka kandi nkuko nyinshi mu gihe bivuze nta kidakogwa ikibazo cy'u Rwanda murazi ko habaye nguvu nyinshi z'ukwegera leta y'u Rwanda kwibate twebwe abantu bagize kudeta bose bari mugasha barafunzwe zana abantu bakigwa imanza binjira igereza rero nimba batoba bavugira bakaguma hariya bagaca biyungunganya umunsi bazohoza bakinjira ntituzovuga ngo Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi oya ibindi zokwigwariza tubana neza nicyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye babaduhe je twarabonanye n'icyega cy'umukuru wa FPR idodoma tugiye mu mikoranire ya CCM twarabonanye n'abandi wa delegation muri South Africa muri BRICS twarabukegera cy'umunyamanga mukuru umugambo CNDD yaragiye Kigali twe twatuzi ko byaheze twe turindiye ko abaduha iga niho hari kibazo iga harageze ku munsi wanyu ngira ngo tuvuga tuti ngira bazozejo tubona birakase iga sinzi iga mwese nuko barundi batahora bumenya iga hagiye ikogwa birakogwa twagira ngo biraheze ngira hari azwe nk'inki ngira sinzi kandi ndege nuko ari modoka gusa hama tubona birahagaze nicyo gituma tubaze mingufu nibaza rero yuko nk'umugambi zobaza muri FPL icyo avyumvira ko nawo nimba koko ari batanga intumbero mugaje sinibaza ko umuntu amari imyaka 30 mu buzima ashobora kwica imigenda y'ibihugu bizombaho imyaka 10,000.
Yobozi w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ararega leta y'u Rwanda ko ari ihungabanya umutekano w'u Burundi muri iki gihe. Ibyo abivuze nyuma yuko na Perezida Evariste Ndayishimiye ashinje u Rwanda ibitero byagabwe n'inyeshyamba za Red Tabara mu gace kavugizo mu ntara ya Bujumbura. Umunyamakuru Desire Atungimana adufitiye inkuru irambuye.
Reverendo Ndikuriyo umunyamanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uno wa kabiri niyari umunwa mu kwagiriza u Rwanda ko ari rwo rufasha abahekura u Burundi bo mu muhari Red Tabara. Yabishikirije inyuma y'ikiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye abamenyeshamakuru ku igenekezo rya 2026 mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi, aho yifatiye mu gahanga leta y'u Rwanda ko ari ifasha imigwi igwanya u Burundi igahekura u Burundi. Ndayishimiye yarongeye arabishimangira mu ijambo risoza umwaka yashikirije abarundi.
Nimba mwebwe mwarirukanye igisoda cya Habyarimana cyose kuva kuri chef de major gushaka ku mu deuxième classe bakagenda batwaye indege n'ibigwanisho byose, bahagenda batwaye amafaranga ya banki byose bagatwara bagakukumba mu gihugu bagahungira muri Congo, mugabo akaba atashoboye kugaruka. Amabrene n'indege babikora bimbabura, ubu amafaranga nayo yarabaye ibyatsi. Nta bantu mirongo ibiri b'abaofisiye n'abandi badusura gutera igihugu cy'u Burundi ngo bakidufatanye. Nimba mwarabonye isomo mwarose ku basoda ba Habyarimana.
Muri kino gihe u Burundi buhanzwe n'ibibazo isinzi bitagira inyishu, ngo nta gitangaza ko abarongoye igihugu barondera uwo babitako. Frederic Bamvuga Inyumvira yabaye icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1998 gushika itariki imwe y'ukwezi kwa 11 umwaka w'2001 aranebagura ivy'u Burundi bwagiriza leta y'u Rwanda.
Mu matwara y'ibihugu yubonye ifise ingorane zikuremereye mu gihugu uca uvyara izindi hanze kugira ngo abanyagihugu bose bakwemere baje inyuma yawe, maze uwariko ayaragutunga gatoke atemera ibyo ariko ragira utubonera hakanye uvuga uti n'umwansi w'igihugu. Iyo buba ubwenge bwari bw'umwe bari kindi ibi aya matwara turayaze turabona icaricyo hajya ari n'ibibazo hagati mu gihugu arimo ararondera inyishu ye kubyanga arabe ingene yobivamwo ariko nta nyisha ronka.
Reveriano Ndikuriyo yamenyesheje muri ico kiganiro camaze amasaha arenga 4 ko kugeza ubu batazi icatumye u Rwanda gwihindukiza mu ijambo nirutange abo barondegwa n'ubutungane bw'u Burundi barongowe na Godefroid Niyombare. Uwo munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yizera ku Rwanda ruzoteba rukikubita gashi, asigura ko bigoye gutahura ukuntu ico gihugu co kwimana kagwika abantu atakindi karota atari gusesa amaraso y'abarundi.
Icyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro bibandanye babaduhe kabisa nyaka cendera heze kwiza ko biheze cyangwa bunanye n'icyegera cy'umukuru wa FPL idodoma tugiye mu mikoro njya kajya ya CTM twarabunanye n'abandi ba delegation muri South Africa muri BRIC bitegera ko umunyamanga mukuru w'umugambo CNDD-FDD yaragiye Kigali cyo twa tuzi ko byaheze twa turi ngiye kwabaduha igaharageze ku munsi wanywa ngira ngo tuvuga tuti ngira bazozejo n'umugambo izobaza muri FPL cyo byumvira ko nawe.
Na Frederic Bamvuga Inyumvira aremeza ko ibiganiro hagati y'ibyo bihugu bitigeze bihagarara, atangazwa ariko n'ukuntu haduka ikibazo abarongoye u Burundi bakihutira kwagiriza u Rwanda kandi hari amashyirahamwe bahuriyemo yofasha gukora amatohoza atabegamiye no gutora umuti w'ibyo bibazo.
Bene ko cyaronse ikibazo kiraba ibihugu nka bibiri cyangwa bitatu badahamagaza ijya nama yo mu karere bakavuga bati reka turafise ikibazo nimubone mudufashe gutorera umuti cyo kibazo, naye kuko nda gusemerera nko kumenga n'abana ntibikenewe. Nukuvuga si bibazo byo yabari bibazo byo nibo bivuga.
Intandaro y'ivyo byose ni igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku igenekerezo rya 2022 ukwezi kwa 12 ivugize muri zone Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi cyahitanye abantu 22. Icyo gitero caremanzwe n'umuharire de Tabara ugwanya leta y'u Burundi ariko wamenyesheje ko wowo utagwana n'abasivile ariko ko mu ntambara nabo bashobora kuhagwa. Uwo muhari wemeza ko wishe abasirikari 9 kurufugwa abo basivile ngo bazwa leta y'u Burundi. Inyuma y'ico gitero umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye amenyesha ko uwo mugwi ufashwa na leta y'u Rwanda ivy'ico gihugu camiriye kurema itangazo casohoye igenekezo rya 2029. U Rwanda rwamenyeshe ko atanahamwe mu buryo bwo aribwo bwose ruhuriye n'imigwi igwanya u Burundi, rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanyi b'abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe leta y'u Burundi. Icyo gihugu cyasavye u Burundi ko ibibazo bufise vyoganirwa biciye mu nzira za diplomasi, hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Uzajya mbere liba mu bihugu nukwibagiza yuko ufise abagenzi nabasi kahise k'igihugu karatwereka yuko u Rwanda kuva ku ntwaro za cami twamye sinovuga turi abana ribi mugamo twamye dukozanya ko sije twifuza mugabo muga kuva kera ubu rero ibyashitse 2015 ariho byose bikomoka kandi nkuko nyinshi mugwiga bivuze nta kidakogwa ikibazo cy'u Rwanda murazi ko habaye ingufu nyinshi zo kwegera leta y'u Rwanda kwibate twibwe abantu bagize kudeta bose bari mugasha barafunzwe za nabo bantu bakigwa imanza binjira igereza rero nimba batyo babavugira bakaguma hariya bagaca biyungunganya umunsi bazohoza bakinjira nituzovuga ngo Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi oya ibindi zokwigwariza tubana neza nicyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye babaduhe je twarabonanye n'icyegera cy'umukuru wa FPR idodoma tugiye mu mikoranire ya CCM twarabonanye n'abandi ba delegation muri South Africa muri BRICS twarabonanye n'umunyamabanga mukuru mugambo CNDD yaragiye Kigali twetwe tuzi ko byaheze twe turindiye ko baduha iga niho hari kibazo iga harageze ku munsi wanyu ngira ngo tuvuga tuti ngira bazoze ejo tubona birakase iga sinzi iga mwese nuko barundi batahora bamenya iga hagiye ibikorwa birakogwa twagira ngo biraheze ngira hari azwi nki ngira sinzi kandi ndege nuko ari modoka gusa hama tubona birahagaze nicyo gituma tubazemo ingufu nibaza rero yuko n'umugambi zobaza muri FPL icyo byumvira ko nawo nimba koko ari batanga intumbero mugaje sinibaza ko umuntu amari imyaka 30 mu buzima yashobora kwica imigenda y'ibihugu bizombaho imyaka 10,000
ogihe yari kwiye gutuma nabo basirikare cyangwa abo bapolisi basiga ubuzima mu ntambara benizo zimaze imyaka zisinzikaje u Burundi n'abarundi nkuko bimaze igihe bigenda biribonekeza mu gihugu. Mu gihe rero bimaze kugaragara ko mu Burundi hari ibibazo vya politike bituruka ku kubura intwaro ya demokrasi mu gihugu ari navyo bituma haboneka imigwi beni y'inkumugwi rede tabara ufata inzira y'umuheto ufata inzira yo gukoresha ibigwanisho mu mugambwe MST tubona ko arakajyo keza kuko abagenzi b'u Burundi n'abafasha u Burundi hadasiga inyuma amashirahamwe mpuzamakungu no kuvuga ishirahamwe mpuzamakungu onirijejwe amahoro n'umutekano ku isi ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mbere n'ishirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko EAC bafasha kugira ngo haboneke inzira nziza yotuma hatunganywa amatora meza yumvikanywe ko n'imigwi itandukanye y'abarundi kuko ibibazo vya politike vyama vyisubirije mu Burundi bimaze kugaragara neza ko bituruka ku kubura amatora meza yigenga amatora yukuri amatora tunganijwe mu muco yoshiraho intwaro ishingiye kuri demokrasi. Nico gituma rero tubona ko ari gihe cyiza cuko imigwi itandukanye ikunda u Burundi ikwirikirana ibibera mu Burundi ahakabaho n'ugushaka kwa leta abarundi bakiyorosha mu mitima no mu mitwe kugira ngo bagire ibi biganiro byoshobora gutuma habaho amatora meza yotuma iki cuka cha politike kimaze igihe mu Burundi yotuma ibi bibazo bimaze kuba umurengera biri mu Burundi bihagarara.
Minani Yozofina yarapfuye anizwe mu ndwi iheze isozera umwaka wa 2023. uwo mupfasoni akaba yaba ku mutumba Mugerama uwa komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Abamunize bakaba bamenyekanye nk'abasore babiri bo mu mvugo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba nyene. Naho abo basore babiri bafashwe n'igipolisi, dosiye y'urubanza rwabo aho Inyanzarake ngo ntiriko yihuta. Amakuru tukura muri komine Nyanzarake avuga ko ikiriko kiratevya iyo dosiye ari igiturire kigomba guhabwa inyamiramabi iyifise mu ntumbero yo kuyizimanganya. Abanyenyanzarake bakaba basaba abajejwe ubutungane kwikubita gashi bareke kuza baratevya imanza zisanzwe zifise ivyagereje bikwiye. Bamwe muri abo banyagihugu bo bavuga ko naho abategetsi bo hejuru mu Burundi harimwo umukuru w'igihugu baguma basemerera, bamwe muri bo n'ukurira bakarira kubera ibibera mu gisata c'ubutungane biteye isoni, ngo nta kintu na kimwe gishobora guhinduka muri ico gisata ku ntwaro ya CNDD-FDD. Dufise umugambi wo gusasira indavi kibi ihereye ku gukingira inkozi kibi zinyegeje muri uwo mugambwe. Abarundi bose kubw'abo banyenyanzarake ngo bakwiye gufatana mu nda bikureko intwaro ya CNDD-FDD, ngo atari uko uwutarashikirwa n'ingorane atewe n'ubwo butegetsi ngo azoteba ashikirwa. Twagerageje kurondera umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Makamba kugira tumubaze ibijanye n'iyo dosiye y'urupfu rwa Minani Yozofina w'Imugerama muri komine Nyanzarake turamukena. Umuhari Rede Tabara ngo n'umuhari w'Abarundi si umuhari w'Abanyarwanda. Abarundi ngo barazi icatumye abari muri uwo muhari bafata umuheto. Bishikirizwa n'umwe mu bagendanye na Varisito Ndayishimiye arongoye Burundi muri kino gihe, ngo kubera politike idateza imbere Abarundi umugambwe CNDD-FDD ufise mu minsi itari ya kera, uwo mugambwe ngo uzibagirana nk'uko n'iyindi migambwe yigeze kurongora Burundi isa n'iyibagiranye nk'uko bibandanya bivugwa n'uwagendanye na Varisito Ndayishimiye. Iyi nkuru twayiteguriwe na Ninete Nosi Mutoni.
Uwagendanye n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yatangura yibutsa umukuru w'igihugu ko adakwiye kubandanya beshe Barundi umuhari Rede Tabara ngo n'umuhari w'Abarundi si umuhari w'Abanyarwanda. Amwibutsa kandi ko naho aguma akoresha imvugo zo kubesha Barundi n'amakungu azoteba akemera ibiganiro, ngo kuko nawe nyene n'umuhari wiwe nta gihugu bigeze ngo bafata bakoresheje umuheto nk'uko yirirwa arabikindaga bawufashe muri Rede Tabara.
Tarkito ndashimi, Rede Tabara igira ico ikora, iri kurwanya urugamba irondera ineza y'Abarundi eka n'uburenganzira bwayo ku n'umurwi w'abarwanyi b'Abarundi n'abanyarwanda nk'uko muriko mubifata ko bashishikara mu Rwanda. Ni gatiki bakosora abantu Tarkito ndashimi, urabesha abandi bantu, urabesha abanyamakuru, abamenyeshamakuru, mugabo nturesha Abarundi, urabesha umuryango wawe utazi icyatumye baca ku muheto. Abarundi, Abarundi barazi neza icyatumye baca ku muheto. Ntabwo muzokoma mujya aho ngaho mureshya Abarundi ati umunsi umwe Rede Tabara ejo utahigaraje ntihava ukundi muga umuhari ujya uvugana ko ari umuntu w'iterabwoba urakosora aho hantu. Wange wemere ejo utahigaye uzokera wemere ibiganiro. Ndabikwibukije kuko ushobora kuba wabyibagiye. Urazi neza ko atari igihugu muri aka kigogamba kuruta muri ku butegetsi ku mpamvu yuko mwagiye muri negosiyasiyo amashyikirano ijyanye n'ibintu byo kuvanga ubufatanye butandukanye mu gihugu, mu gisirikare no mu gipolisi.
Uwagendanye na Varisito Ndayishimiye amuhanura kudashyira agati mu ryinyo ngo yarafashe igihugu kubera politike mbi umugambwe wiwe CNDD-FDD ufise. Uwo mugambwe ngo uzokwibagirana mu Burundi mu bihe vya vuba, ngo kuko byashikiye iyindi migambwe yigeze kuba ku isonga mu gihugu. Asaba umukuru w'igihugu kumva hakiri kare no gukosora ibyo avuga ko Rede Tabara ifise icyicaro mu Rwanda, ngo natumva nabo nyene naho bagendanye ngo bazova hasi bamwumvishe bakoresheje urusasu.
Namutse kumbe ko muri mu kwisonga nk'ibyo muda nk'ibyo aho mutewe agati mu giye ati mwarafashe igihugu kumureka negati kandi nubwo adahunga aho baratuze ndashimiraga ko umwanzi ko umuhutu ngo abahutu bose bazakwama inyuma yawe ku mpamvu y'ubugugu niyo politike yanyu matukubiri nubwo bamuhinda abarundi nubwo babeshe nubwo ati n'umugambwe warwanya igihugu n'umugambwe sindiri fredebu nubwo mushyira nanjye muga uri muto fode fredebu bihehe kurya nyine nanjye aho ngaho mukazinganika fode mwami kitari ake mwami sinisi kigali mwami ibyo bazobibagira gusa kimwe ukibuka neza ko mu bitero byagereya mu Kamenge n'ahandi za Bujumbura n'ahandi babaza neza abayikubirya rugamba bazokubarira nuko umunsi borso akakiriho murazi neza mwami kuge ariko mwarabyihenze kuko ayo yari agendanye na borso muremure turahari ntiturapfa kandi turacyari mu minsi itari ake irakuze kugendera kugira ngo tukibutse ko tubikwibutsa mu mvugo mu minsi itari ake
urakenuye ninete nonse mutoni kuri iyo nkuru wadutegoreye nkuko bibandanya bivugwa n'uwo yagendanye na Varisito Ndayishimiye kuva bakere ku rugamba. Varisito Ndayishimiye ngo nahagarike kurementanya avuga ko Leta Tabara ifise icicaro mu Rwanda ngo kuko abateye mu Burundi bataturutse mu Rwanda arashimangira.